Romeo que gorigo vinjo vero. Nani o mosare, padiyo yo singanga Tanzania, pale mwili wa meo siku ifano mbaka juma.
Thank you.